Babukeli bemakhiwa TV njengamanje njengoba bangumtshela nje ukuthi khona khona la endaweni yaseNquthu kuphi na opposite neplaza yakhona khona la eNquthu manje sengigijimile ngawolanda insizwa ubana uNjoko asikubele phela sikwamukele Njoko kuMakhiwa TV
Cape Town futhi njani yaphila nababukeli bemakhiwa TV
njani siyaphila kakhulu insizwa yakithi ngibona mfowethu abantu bekujabulela kakhulukazi khona khona la nje obofikile sisendaweni yaseNquthu IFP ikubizile athi ozojabulisa abantu njengomuntu ojabulisa abantu mfowethu kuthini uPaula kwakho ngabantu mabekuthanda ngakho
ngijabule kakhulu mfowethu kakhulu nje ukubona abantu bakithi bejabule ngalolu hlobo okumsebenzi wethu ke thina nokho ukuthi ngaso sonke isikhathi la sifika khona kufike sijabulisa abantu ngoba kumsebenzi wethu ukujabulisa abantu futhi abantu bayasithanda siyacela ke nawe ukuthi abaholi bakubone lokho ukuthi abantu bayasithanda singabi indlala ebantwini ngoba ilona thuba eliningi leli lokuthi sivele kakhulu emphakathini ngoba ayiseke mfowethu into yama promotion isaphela so ithuba lokuveza umsebenzi wakho kusuke kuyilo leli lokuthi abaholi mabe sondela emphakathini bese nathi sibaphela sizokwenza lokho esikwazi kangcono phinde sicele nabantu ukuthi beseke labo baholi abasuke befikile ngaleso sikhathi
yeah so Njoko mfethu mhlambe sukela manje kuyaphambili zithini inhlelo zakho mana nomculo wakho
mfethu njengoba ungibona nje ngila kune album engicela ukuyikhipha kulonyako phele so nginenhlelo zokwenza u music video njengamanje uma ngiqeda ukwenza u music video ke kube sengicaba sengibe sengilandisa ngomsebenzi ngoba phela uyazi ukuthi uma uthatha u music video uthatha isikhathi bese kulandela umsebenzi omusha futhi we album ezayo
mhlambe kungamazi uNjoko mhlambe uNjoko ubani nje sesiphethe
uNjoko umthokozisi ihobosha wangapha enkandla endaweni yasemshisandlu so umfana nje onogazi nothandwa abantu nothanda abantu uqinisekiselo ubathandayo abantu nonengoma eyiningi futhi eyithandayo neyidumile so kuyena ke lopha phambukweni bafowethu ngiyacela ke nabanye nabanye lapho zona zonke indawo basithola uNjoko khona ke kuFacebook uNjoko ihobosha mbambo ukhona kwilokhuzana lapha na ku Instagram uNjoko ngikhona na ku TikTok uNjoko so ngicela abantu bengilandele lapho ke for zonke izinto eziqhubekayo nami ukubona nje ukuthi ohambeni lwami iqhubekalana
mhlambe ke mfowethu sesivalelisa nje kubantu mhlambe uNjoko awuthi nje ukubathintela mhlambe ingoma ezimbili ezintathu ukuze bazobona uNjoko uNjoko kanti ngoba kukhona ukuthola uNjoko umazi ngeke
baba melo angenza wangeka melo angenza bese ngiphinde odade wethu ungangicebi mami nasengqo ungangicebi mami nasengqo thanda kwakumalo thanda kwakumalo ngithanda ubhuti wakho
ngiyabonga kakhulu